Enkumbule makhaya. Enkumbule makhaya, makhaya. Enkumbule makhaya, makhaya. Emakhaya, makhaya. Enkumbule makhaya, makhaya. Mina kumbule makhaya, makhaya. Enkumbule makhaya, makhaya. Mina kumbule makhaya, makhaya. Enkumbule makhaya, makhaya. Mina kumbule makhaya, makhaya. Kumbule makhaya, makhaya. Mina kumbule makhaya, makhaya. Kumbule makhaya, makhaya. Mina kumbule.
Khululeka papa. Mina ngeza ngisendleleni. Ngethe umthwalo nemahlombeni. Ngibuyele ekhaya. Bebafungile ukuthi mina ngizohleli ngidukenezwe. Walo mtalingathi ngilindelingisa. Nami ngingumuntu nami. Yeah. Nami nginenhliziyo ngikutshele. Ngibuyele makhaya, makhaya. Ngibuyele makhaya.
Kumbule makhaya, makhaya. Mina kumbule makhaya.